Buya nagi toro tukenye ingorane nabantu batoba bintovi ra mu Burundi ye. Iyo ngorane. Mugabo twiko turabakenyura no retogira gute. Bari nakanda ubire nibaza kuno munsi. Igitoro cyambere kira ibyo byose aragipakurura kwiguriye kuri la fine. Nakanda ubire yuko iki kibazo muvuga ngo ni kibazo. Yemwe jewe je maze gihe ndacicaye ukuri narakuboye. Ukuri bwigito. Igitoro burya abantu baduhatira kuzoza turagura buriho mugabo igitoro ingene kigurwa cyama kiriwa n'iburi buri inyuma y'amezi atatu mwaka inyoye mugabo twebwe kubera bamenyereye kwiba kurya amahera y'igihugu bavuga ngo ya gugura ngo kashi gugura kashi kashi twasanze duhomba amahera 36 kwijana igitoro ku kwezi leta Burundi itanga imiliyoni 30 z'amadolari Mugada igitoro kiza bigizenza amadola 20. Yose amadola imiliyoni 20. Yose aribwa n'abande abakomisiyoneri. Nico gituma uzobona abaguma batoba ngo ntituje kutigurira kuri la fineri. Bashaka tukigura kashi burya nta gitoro tukenye. Ingorane n'abantu batoba b'intovi ra mu Burundi. Iyo ngorane. Mugabo twiko turabakenyura none twagira gute. Nabajanza naturumva dutereza gukoresha umukenyuro. Turagwana kabisa. Turagwana kandi nakanda ubwire nibaza kuno munsi igitoro cyambere kira ibyo byose aragipakurura kwiguriye kuri la fine kandi nazi yuko turafise ubwato butatu buri mu nzira mugabo iyo ntakenyura ndazi yuko ababitoba baruzuye ababitoba bari kandi turagenda ababitoba turazima I am a dollar move of a dollar move of a king. I am a dollar to a crowd to Rabu Navas. Now I'm going to put it ahead. Then I'm here. I'm hiding in Sabega. I'm a dollar. I didn't have a mark of my buying in Mona. I will do. Come here, Ricky. I got a dollar by the way I done a primal senior. I got a big city. I'm a buying. I knew Mama Amadora. You're behind. I get transferable. Bayashira ku makone hanze intovu burya ziriho burya mu muri diaspora arashaka kuvuga ngo ngira ngo ngite amahera yo kubaka inzu i Burundi ubundi agaca amubwira ngo ya ngo yashyire kuri konti iwanje ngo wewe ngo telefona ku muntu wawe nta telefoni uriwanje hariya bamuha amarundi wumvise birodo shanje iri muri etaji birodo shanje ikaba i Buraya ayo mabanki babwira ngo vuga ikonti yawe ngo ndashyire ko hanze hanyuma yamara ikide rero yari kuba gucoka hanze kugira ngo ari amahera aza mu butunzi bw'igihugu baca bayanyegeza bakagitara kuyagurisha ajya mugaca bavuga ngo arakenya kenya amaja dufise abantu bakoreshwa n'amashetani ngaho intovu ziriho kandi ni muri ode intovu ni batoya n'ibigabo bigendera mu majipe meza meza ntahakurahe jewe twirirwa turagwana turahanganye ngaho reka ndababwire akandi karorero nta butare mwabonye nabonye mu kiwundi sinaciye mvuga nti ubunyana amadayimoni agira akorera mu barundi nyine bonyine babitoba nta muntu umwe aciye mubona ubunyana acantoba uwo munsi nyine kandi yari azetse ubutare nyine hajya muri OBM yaciye avuga ngo nahenze abenegihugu ubutare buhari n'icyuma kimaze kuva ngo ndakibona aca avuga ngo yahenze abenegihugu kubera iki hajya hari wundi mugabo yamubikishije yamuhaye amahera muzubunyegeze ntuzomenyekane ngo umukuru w'igihugu ntazazopfa amenye nujya yabunyeretse ndazi ko ariho abantu bamututse ngo babimwerekeye turahanganye jeshaka iterambere hariho abandi n'abavuga ngo ya ni shetani rero iki nicyo tuzohangana nicyo gituma uzobona jengiye kurwanya urugaga rw'iterambere hariho undi acarenganya umuntu ubucamanza ngorenganya ngo acaza gutuna mu bacamanza ngo natwe duce tumva ubutunzi bw'igihugu nagaruka mu butunzi bw'igihugu ngo jahariya ntawe ntabantu muri bavuga ngo nonazo hatambikiza hose nagira ndabwira abenegihugu dutambikize hose twari ko tutabishobora turereke abo bakora ikibitu bajya bakora urutoki nicyo gituma nabahaye nimero whatsapp mumbarire mumbarire muze murambwira kuri whatsapp hariho umuntu atwononeya hariho umuntu atwononeya icyo gitoro tuvuga ngaha hepfo ni kwande ahantu hari sitasiyo ngaha kuri apfeni girarije ntibakinyegeze bakigurisha mu itoro kwa muhaye ntibakigurisha mu itoro ntibabimbwiye nta munsi nabafashe batumva ngo ndabarengana iki barazi iyo bashitse mu bigara rero amahera bihita bene gihu bacaza ubukuru w'igihugu nepa mu nabwiye sarwa emwe mu na yezu ntigeze wamwe emwe tewe emwe abo bantu b'abagizi ba nabi basiba abo nta ngorane na yezu baramusibye emwe twigire gusa
twigire bazabona. BNews, broadcasting business news.